says Mama bought a rooster and she thought it was a duck. Brought him to the table with his leg straight up. Come on, sister, with a spoon and a glass. Stir this gravy for me, share, share, share. I'm going down on Market Street. That's where the women all meet. That's where the men do the Georgia rub. The women fall in line with their big wash tub. Beep, bop, bop, dum, wah, da, da, dum. La da 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 da